aboki da mai shaddar 50,000 da mai yadin 4,000 kowa raka'a biyu zai a hilin idi in hada ma to mu ɗan gehen yadi mun dauki gafatawa hannu biyu ai yadi ma yahi quality shadda kodewa ta kai.